Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Banqabe ibheyili abasolwa abathathu abasolwa ngokubulala uHillary Gardee. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi alandibula khona le video. Uma ngoqala usijwana leli khasi, wamukelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli kaYouTube. Ngizocela usilandele ku-Instagram @zwide_media. Avele enkantolo yemantshi enespread amadoda asolwa ngecala lokubulala uHillary Gardee eMpumalanga. Abasolwa kungunumzane Sipho Mkhatshwa kanye noFilemon Lukhele, bese kuba umdodozi enkala. Babhekene namacala okwakhe itulo lokubulala, ukuthumba kanye nelokudlwengula, bese kuba elokutholakala nesibhamu kanye nokuphazamisa ukusebenza ingalo yomthetho. Umsolwa wokuqala oneminyaka engu-39 ubudala waboshwa ngolwesihlanu ekuseni eSkumanstale. Ababili babanjwa phakathi nomgqibelo nesonto. Imbiko yokuqala yaveza ukuthi umsolo wokuqala udabuke eSwatini, yena uyamaniswa nezombusazwe futhi ke usebenza esishayamthethweni sesifundazwe saseMpumalanga. Uthi umsolo wayeyilungu lomkhandlu wabafundi enyuvesi yase Witwatersrand. Kuthiwa umsolwa wayeyilungu lomkhandlu wabafundi enyuvesi yase Witwatersrand futhi uyilungu lenhlangano iPeople's United Democratic Movement. Uboli be-EFF bebesenkantolo kuzokweseka umndeni wakaGardee emva kwesitatimende esikhishwe umholi wabo umnumzane Julius Malema ezinkundleni zokuxhumana, ethi bazobe bekhona futhi ke bazobaseka ngakho konke abakudingayo. Abantu bajabule kakhulu ngokubanjwa kwalaba solo, kanti ke bafiswa ukuthi umthetho udlale indawo yawo. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.